kwethu ukuthi buzwa njani ngosuku lwalamhla.
Okay. Mina ngingu Audrey Muhadi Chikoto. Ngizwa ngithabe kakhulu namhlanje and I'm very proud of ubaba. And yeah. Ngimfisela inhlanhla emsebenzini wakhe omutsha. Thank you.
Ngiyabonga. Sibuye kubhuti.
Onjani zafikela?